courir j'ai yanawani nitaya chani yacha satia na wilai pamunzi mamali vavakapia.
See ya soon.